Have you ever seen a nigga like one? Well, it's telling me, lady, wanna give me one. We know they smoke weed, we know they smoke cigar. Anyway, I'm gonna move on. I know do pass King Solomon. I get high adrenaline. If you don't like me, one no more. My advice is run along. Cause my guys see what Bologna. I mean, the sky start falling down.
Wait,
I'm still your daddy. Yeah, Tshwala Bam me, Tshwala Bam me, yeah, Tshwala Bam me, Tshwala Bam me, yeah, Tshwala Tshwala Bam me, yeah, Tshwala Bam me, Tshwala Tshwala Bam me, Tshwala 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 Tshw